Vesa uNkulunkulu seve samvele incane. Intando iya uNkulunkulu bantfu ibaholela etindzaweni letingafanani. Kuyenteka lomunye intando iya uNkulunkulu imholele enhluphekweni. Ufana nato tihlahla ngoba tihlahla ebusika tilahlekelwa macembe ato. Tisina tilahlekelwa macembe ato letihlahla kubonakala ukuthi ayahohloka tisale tingcunu letihlahla. Wena nawe tibuka ungafika uthi tifile kanzi kuhohloke emacembe ato. Kulahleke naku lokumcoka kuto, kulahleke naku lokutihlobisa, kulahleke naku lokumcoka etihlahleni. LiBhayibheli naliveta ukuthi intando yaNkulunkulu kuyenteka umuntu imholele nasehlane lelibi kube kungazuthi ushaywe nguNkulunkulu kanze kuyintando yaNkulunkulu nje ukuthi kwendeke lokho. Tithi tihlahla uma sekungena hlobo utodadibona emacembe sekayahluma kwendekeni kuleti hlahla ukuthi leti hlahla leti noma tilahlekelwe macembe ato but atikalahlekelwa ngemandi phakathi kwato. Bantfu labakhonda nguNkulunkulu labo lekutsi noma impilo ibahambisa endzaweni lematima kangakanani but bangalahlekelwa live laNkulunkulu phakathi kwabo, because sitawufika sikhathi lapho khona umuntu kumele ukuthi ahlumeleliswe khona, but nangabe le live laNkulunkulu litawulahleka phakathi kwakho ngenxa yesimo lesibucayi losodibene naso, kutawuthi nase kufika sikhathi sekusingabe siyabusiseka ungabe usahlumeleliseka phela, because le live laNkulunkulu alisekho phakathi kwakho. Kusikhathi sekokuthi sibe singabantu labatawulangatelela ukuthi uNkulunkulu asiphe emehlo ekubona ukuthi lokhu ke sekuyintando yaNkulunkulu, sitawukhona kubehavior ngendlela lefanele lengafanani nemuntu longathi ukuthi lokhu ke sekuyintando yaNkulunkulu, ngoba ungalahlekelwa ngemandi phakathi kwakho, ungalahlekelwa live laNkulunkulu phakathi kwakho, no matter how hard the situation may be, but ligcine live laNkulunkulu phakathi kwakho. Amen.